inside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine.
Come on, Mangala Kupachua. Mahaba, mahaba yanzidi, kindi muchanga cha kuchachua. Tamu zaituni, tundala peponi nalila. Gemu ya sakafuni, tunadundisha na kipira. Napewa penzi sabuni, inalo ntakasa madhira. Unita